xarun caafimaad xariga khaydaro ku yaal had ed ma qarini kartee ilmiga dugsi lagu bartiyo dhisma xarun caafimaad xariga khaydaro ku yaal had ed ma qarini kartee